ndabasuhuje. Nkuko bigaragara mu itangazo ryasohowe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe ashingiye ku biteganywa n'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015, cyane cyane mu ngingo zaryo iy'116, iy'111 n'112. None kwa 24 Werurwe 2023, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abayobozi bakurikira. Muri Minisiteri y'Urubyiruko, Dr. Abudara Utuma Twishima yagizwe Minisitiri w'Urubyiruko. Gana Parfait Busabezwa yagizwe Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Urubyiruko. Muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane MINAFET, Major General Charles Karamba yagizwe Ambasaderi w'u Rwanda muri Angola. Bwana Vincent Karega yagizwe Ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi. Dr. Richard Masozera yagizwe Ambasaderi w'u Rwanda muri Czech Republic. Madame Rosemary Mbabazi yagizwe Ambasaderi w'u Rwanda muri Ghana. Sheikh Abdul Karim Harerimana yagizwe Ambasaderi w'u Rwanda muri Indonesia. Bwana Martin Ngoga yagizwe Ambasaderi w'u Rwanda muri Kenya. Bwana Nkubito Manzi bakuramutsa yagizwe Ambasaderi w'u Rwanda muri Korea. Bwana Eugene Segore Kayihura yagizwe Ambasaderi w'u Rwanda muri Arabia Saudite. Bwana Emmanuel Hategeka yagizwe Ambasaderi w'u Rwanda muri Afrika y'Epfo. Madamu Fatou Harerimana yagizwe Ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania, mu gihe John Mirenge yagizwe Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mu biro bya Perezida wa Repubulika, Bwana Valens Uwineza yagizwe umuyobozi wungirije w'ibiro bya Perezida wa Repubulika. Bwana Mauro de Lorenzo yagizwe Executive Director Strategy and Policy Council mu rwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB. Madamu Neri Mukazayire yagizwe umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB. Mu kigo cy'igihugu gishinzwe iby'inama Rwanda Convention Bureau RCB, Madamu Janet Karemera yagizwe umuyobozi mukuru. Mu gihe kandi basoma ingera yagizwe umuyobozi mukuru wungirije w'icyo kigo. Ni itangazo ryasinyweho na Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe, mu izina rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame.